right, let's talk about it. How many times you really gonna save my ass? All the times I was lost and low, it didn't matter when I was wrong and hopeless. You never gave up when I was cursing you. Let me show you my love, cause you deserve and even more. How can I show you what you really mean to me? Now let me tell you, my queen, me not gonna let you go away from me. Me not gonna let you go away. Me not gonna let you go.
Watoto wazuri sana, wadada zetu. Tunawashukuru sana kwa upendo, kwa kutusaidia. Where will we be without your love and support?
Da 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 da